nasanzwe nzi ko uno munsi berekana filme Cops and Enemy nibaza ko naje
ndabaramukije
mahoro cyane
ndabone ibintu kiri kabantu wibaza kariki
bon nasanzwe nzi ko uno munsi berekana filme Cops and Enemy nibaza ko naje kugira ngo ngone kumbura ubunda abageze kabandi kugira ngo dushobore kumenya
park de gato murabe hari abakunzi bariko barabaraba batubone neza
bon nibaza yuko ikintu twaje kuraba ngaha no kuraba ubundi ubuhinga abandi bageze ko kugira ngo nako tumenye ngene dukorera iwacu
ego ndababaze mukora iki muri filme ni muhuriye na industry ya film
bon jewe sanswe ndumo acteur sozo mu acteur wa kinama cinema nkaba sanswe ndumo cameraman pro nkongera nkaba numu producteur bisigura ko ivyo nkina ndashobora je wenyene ku vyi producer je wenyene
ego film mwamuze gukina niza
hariho izitwa birashoboka hariho iranga ry'ubuzima ni nyinshi ego
tubashimire cyane kuba mwaciye ngaha gusa tubabaze gato niki kimwibaza ko mugiye kubona cigitangaza kucuba kiri muri Cops and Enemy
bon twe kubisanzwe turavye uburyo abarundi dusanzwe tubikora ubuhinga tugeze ko nivyo tumaze kwiga turabona ko hariho urugezo tutarashikako bisigura ko nk'aba bantu baba bamaze gukorera ahatandukanye henshi atari mu Burundi baba badusumbye ubuhinga uno munsi rero tuje kwiga ego
yani iki kibazo yo kuza kwiga muri filme Cops and Enemy wavuze kuri umukinyi director editor ndibazo baza kwiga byinshi turaza gusa tuganira inyuma ya filme mutubwire ubuhinga mwabonye cyangwa mutubwire inyigisho mwabonye muri Cops and Enemy cyangwa mutubwire icyo mwabonye mugiye guhindura muri filme musanzwe mukora kugira dushikire ibi bihangange tubona ngaha
bon ku ruhande rw'iwanje nditeze yuko nza kubona uburyo ba kamera ama image bakayafata ico ni ca mbere ikigira kabiri ndabona comportement izumu acteur sur scène ndaza ku ivyo ndavyiteze konza kubibona hanyuma ndagomba kubona kandi ubuhinga bageze ko bwo guproduisa ibintu vya cinema bariko barakora kuko babitsanzwe babikora nk'ababitanguye kera n'aba professionnels kudusumbya je suis sûr
ndabashimire cyane
murakoze
merci sana.